Wainore, te iwi, kei te harikoa, te hapori o te awakairangi, me tō rātou kaunihera hoki, kua horoia ngā paru I tō rātou tipuna awa ia Waiwhetū. Ko te pātai nāianei, menara ka hoki atu anō te awa ki tōna āhua o ngā wā o mua.
They got a big program right along this bank.
Ki te titiro atu, ai, kua pai tōna āhua, e ai ki tāna tewi puketapu o te ate awa ki te whanganui ātara. Kua ngaro tēnei o wānātou kā patakai.
It's not what it used to be, and it, in fact we can't eat anything out of the stream nowadays. It's just too dangerous. And being an urban stream, I doubt whether it'll ever be brought back to anything near what it was.
I tīmata ngā mahi whakatika a te kaunihera a rohe o Pōneke me te awa kairangi I te awa o Waiwhetū I te tau 2008.
The strangest part of this whole thing is that the industries that put the contamination in the stream haven't had to pay to take it out.
Nuku atu I te 20 miriona tangana te tahua kua whakapau e te kaunihera ārohe o te whanganui ātara me te kaunihera o te awa kairangi. Hei tā rātou, hei whakatika, hei whakapaipai I te awa o Waiwhetū. Ko te āwangawanga ke o te tangata whenua hei tā tewi puketapu. Kei te whakatū he te kaunihera, tētahi pakitara ki te rā taha o te awa. Hei tā rātou, hei ārai atu te waipuke.
This phase of the work is due to be completed any day now. And that part of the contract work. But as I said, there will be more to do with flood control.
Ko te whakapono a tewi puketapu anō, tērā pea ko tai ki te wā. Me whakarere ke te ingoa o Waiwhetū awa. I te mea ko kore e kitea, te whetū e uira mai ana. Joe Glenn, Te Karere.